We are Ego. We are the fighters.
Sky Records.
Batten, give us a subire.
batimenti. Contra-ataca mesmo que cu de fada. Eu digo que
Mugi ugu chose imi migambi yose shovoka kuko fondasyo pase Burundi tagoheka duterere tutagoheka umugwi wacu tere imbere atankeka
igotsinda dukuri nyuma
We are Ego. We are the fighters.